olwalera enjiri ekujjiridde osituke wano ogende obeere kyotobeeranga. Gogamba nti ono omusajja yaddamu nabeeranga bw'atyo. Jesus saw him. That is what you need. Yesu kukulaba. Yesu ateko kukulaba. Ateko kukulaba.